to nga kotoa, kahala-halea kita taki ala. Merry Christmas ke tonga kotoa pe he e kuntau heni he e tōni. O whange mou mau ha Christmas pe fia mou fonteleskia. O whalaha e te tek mou tō kotoa. O whange hauke ki hibaga ni ke tā puaki ngoi whalut lahi ke tek tau tō kotoa pe. O whaate.
Tau pule angan, e koe sonua, e tuku ki helan.